Yanga utatuona wenyewe. Yanga oye, Yanga safi. Kama unapenda Yanga, piga makofi. Kama unapenda Yanga, piga makofi. Malcolm's a believer.